Indlela engiyihambile ziyalingana namagquma namathafa. Mangisicabanga ngivesane ngicabanga uChief Jong Intaba. Ngizizwe sengathi bonke labantu abakulomhlaba bakulungele ngoba imvamisa inesikwele. Eyasemalokishini impilo usurvive kuyona mune ikwele. Ukuthi babheke ukuthi ohlupheka kangakanani, bona bakukhathalela ukuthi owuswele. Bathumela iy'nkabi zokubulala, bathembisa ukuyibulala nazo melishonile lelo langa usasiphilele. Mina sengayisaba le mpilo kusizani ngoba ineyilingo yonke imngcele. Okwenzeka namhlanje kethusa siyathandaza kepha sazi imngcele. Esiyahlula imithandazo akuve kufiwa kuyona ungazufunga sisakwiy'khathi zomzabalazo. Imbongi.